Okay, in don't melody form.
Shipo zvizvo ne zvisavadzikiro kuti vakwanise kuvare vanouya